Bapalami bana ba dibaesekele ba ithaopile ho nka leeto la dikilomitara tse 1400 ho thusa batho ba hlokang. Leeto ho leba Cape Town le tloile hoseng hona Kimberley, mme tebello ke re moifo o tla fitla Mother City ka labohano.
Ntho e monate haholo ke hore ha o bona batho o kgona ho ba thusa, wa bona hore ka nnete le wena o ba motivated hore e ere ke palame ke fitlhe ka speed because ba re emetse.
It's an absolute awesome experience. I encourage anybody and everybody to start preparing for next year's extreme ride for hunger.
Leto lena la bapalami ba dibaesekele le tla emisa ditoropong tse mmalwa hore o fane ka dijo, dimpho o maqheku le dipakana tsa ho ngola.
We started on Wednesday from Johannesburg in Mayerton, and then from Mayerton we came all the way to Kimberley. We took 3 days, and that's about 500 kilometers.
The main aim of this program was to feed hungry people. And since 1964, our organization has grown to 182 kitchens, touching the lives of 180,000 people every single day.
Leto lena la thekolohelo le thagotse dilemong tse supileng tse fetileng, mme ba Samaria ba molemo ba kopjwa ho nka karolo isao. Thabiso Gadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley, Northern Cape.